sizawuphinda ke ngokusidlala enye igame apha. Le game besiyidlalile kuleve kuphelele yakhumbula? Besinezinto zethu zokubala ezintathu, ne? Namhlanje sizawusebenzisa ezine, ne? Into esayenza siyenza njani le game? Ndijonge aso. Into esayenza le game yethu, sawuthatha la maqela ezibalisi zethu. Ndizame ukuzifaka phaphakathi. Kuleve kuphelele besisebenzisa udibanisa. Namhlanje sawusebenzisa uthabatha, ne? Right. Sanibonisa idlalwa njani. Good. Zingaphi eziwe ngaphakathi phaa ibhokisini kanti? Inye, ne? All right. Zingaphi ezilele ngaphandle?
Zintathu.
Inoba ngubani ke ngokumahluko? U-three wethu simthabathe, sithabathe u-one. Nazi yazintathu zingaphandle. Ma, sithabathe u-one. Kushiyeka ngaphi?
Two.
Kushiyeka zingaphi?
Ezimbini.
Ne? Sure. High five. Enkosi na. Sifumane ubani? Uthu wethu. Ngoku ke ngoku umntu ngamnye uzawudlala igame yakhe. Aphose pha sizowuncokola ngamanani wethu kuba enza bani na. Xa sithabathe elinye inani, sishiye elinye inani, ne? Alright. Uzawuqala ke nontombi ka. Siyama ngomgca, ne? Ke, makasiqayele, asijonge. Zingaphi ezingaphakathi? Ufake ezingaphi ngaphakathi?
Ayi-one.
Yes. Washiya ezingaphi ngaphandle? Zintathu. All right. Kanene, u-three, umahluko phakathi ko-three no-one, sifumana bani?
U-two.
Sifumana bani? Well done. Masiye pha. High five. Good. Ubani olandelayo ke ngoku? Ngolandelayo. Masikhuphe kaloku ezakhe sizifumane. Umntu ngamnye unento zakhe zowuqaya, ne? Right. Nazo uziphosile pha. Ufake ezingaphi ngaphakathi? Ufake u-zero ezinye zonke zingaphandle. Andithi zingaphi ezingaphandle ke ngoku? Zi-four. Yinto nomahluko phakathi ko-four no-zero. Xa sino-four satya ezi-zero sishiyeka nezingaphi? Sishiyeka nezingaphi? Well done. Sishiyeka nezi-four. High five. Good. Nguwe ophosayo ngoku aso. U-aso uzawuphosa ke yena ke ndizayitshintsha ndizise kweli cala ukwenzela uba wonke umntu aphose kwindawo elinganayo. Phosa aso. Wow. U-aso uphosile bethunani. Zingaphi eziwe phakathi? Inye. Washiyeka ezingaphi ngaphandle?
Ezintathu.
Yintoni ke nena umahluko phakathi ko-three wethu no-one? Sishiyeka nabani? Sishiyeka no-two ngoba sithatha ezintathu sitye ibenye. Kushiyeke ezingaphi? Ezimbini. Yho, high five. Good. Sifuba no-two wethu. Right, bangene noqalayo ngoku. Inathi, nguwe ngoku. Ngu-inathi nabapha? Inathi. Ezika inathi zingaphi ezingene ngaphakathi? Inye. Saze safumana ezingaphi ezileli ngaphandle? Ezintathu. Siphinde sibuze umahluko kanene phakathi ko-three no-one. Xa sina-three kwangena one, sishiyeka nangaphi? Sishiyeka no-two. Yho, hayi mani wena, you are a star. Sishiyeka no-two. Sishota ngawe ke ngoku lwethu. Alright, sishota ngothando lwethu ke ngoku, ne? Thando lwethu sigayele nawe sizowubona uba uzawufaka ezingaphi. Ufake ezangaphi uthando lwethu? Ufake ezimbini, ne? Okay, zingaphi ezingaphandle? Zimbini, ne? All right, uthu xa simthabatha komnye uthu sishiyeka nabani? Nyani, nangu-two. Sitye two, sishiyeka nabani? Sishiyeka no-zero, ne? Well done, thank you so much. High five. Good. Sishota ngawo ke ngoku. Ngokugqibela wena nendoda. All right, masiye ke ndoda. Wow, undoda ufakile phaya zingaphi azifakile? Zingaphi azifakile?
Zi-four.
Zi-four, kutheni ukuthetha yena yedwa? Andidlali nani. Zingaphi azifakile?
Zi-four.
Zine, ne? All right. Zingaphi ezingekho ngaphandle? Ezikho ngaphandle? Ezikhoyo ngaphandle ngubani? Ngu-not, ne? Sithi ke ngoku u-four sitye not. Sino-four sitye not. Kushiyeka ngaphi? Sishiyeka ngaphi? Sishiyeka four. Well done. Thank you so much, ndoda.